Hey guys, ndicela ningandivi wrong ni. They understand la mala ba wonke umuntu une favor yakhe efonini, so ingilo na lo utsalela kwelakhe icala. But please man, xa nisibone ngathi siyaxhuthaxhuthana lapha kwezi socials, sanuyngena ngeFeelings. Siyayazi thina lento siyenzayo. Andikwekwe sasimenqa singuthepiso ke apha. Abanye bathi bathi anibawela ukuthi ningene ringini nalo thepiso. You la mtingilana ungaka fondi ngambulala mos. La feather weight fondini weight yakhe ufuna kuyiphinda phine kayi 3 ukuze ufumane yam. No boxing South Africa ngathi ayikhofele nonsense. Hayi ke yena unomafa. Yoh ngaba i case ye gender based violence kaloku bani nobetha la mntu yini izithambele kangaka fondini la president ye Beige Lives Matter movement omnye kanidibana nabe sibe nimbomba uyekelela ubuso fondini ucimba sicabukelana manyani yani hlukanana lo mkhuba fondini because le into niyibonayo nina ipisa nyane ngaka of a much bigger picture notsolonga go wabo mafutano uninvite ngaba e Bloemfontein fondini sahlale weekend wonke pa imvelo safari kumnandi abanye bahleka imilenze yethu kwamnandi sabe siyazi bathina besiyothini pha izoloko bensanothumela yona order inkulu ndake ndayifumana ngexesha li 1 ngenxa yala trip nazi nangozi zabe zi available directly from pha uqala ngala imvelo music festival izabe nge 31st ka March andiphoswa ke namfundini zabe ndipha nobanza kubuya ndisindisiwe nami kule trip for ngizabe ukukhona onduna pha kalo fondi nesini squad sakhe se gospel sizawushuna yezwana ngesuthu lingothuki xa ndibuya apha fondi ngo uncle Murut but ke asikho lapho namhlanje guys.